Molo futhi njani?
Ngiyaphila futhi kunjani?
Ungubani kanye wena and uzwelwe lapha kuthi?
Oh, igama lami nguLindokuhle Nkomo. Ngiziswa ukuthi la ngifisa ukuzimaketha ebantwini as ngingenele uMr. South Africa. Mr. South Africa, umncintiswano noma icompetition la khona ninikezwa ama challenges ahlukile and nibaningi kumele nenze njani nidile nalo ma challenges. Also kuba khona ke I grand finale la khona ke nehamba niyomodela khona niyoqhudelana enkundleni ngokuthi nimodele yabo. So ke Mr. South Africa ke uqala kulonyaka which is September qalile ama entries. So sinikezwa ke ama competition amsinikezwa ama challenges ahlukile that we have to do. Also kumele abantu basivotele so that sizokwenza ukuthi kuyi top 20. I top 20 ke ila khona senihamba niya khona emqhudelwaneni ke ozobuse Camps Bay ngonyaka ozayo between uSeptember noma uOctober. Ila khona ke kuzobe sekudependa ngokuthi uvotelwe kangakanani nakuthi ama challenges lati unikezwe wona ukwazile yini ukuthi enze njani okumelana nawo. Uma ngingakhuluma nje kancane ngama challenges enikezwa wona. Ama challenges eninikezwa wona ninikezwa ama challenges like ukuthi nenza ama community work. Cause kufuna ukubonakala ukuthi uyakwazi yini ukuthi usebenzisane nomphakathi. Kanti futhi yini ozothuma sowinile uyenzele umphakathi. So ke uma ke bebuza noma becheka indaba ama challenges le babuka kakhulu umuntu okwazi ukusebenzisana nomphakathi nomuntu futhi ozimisele nomuntu okwazi ukuthi futhi akhombise abantu ini uthando. So ke ilakho yilokho kuthiwa abakubhekayo ama challenges ebese bebuka namavoti watholile ebese ke uzobe usuthola indlela yokuthenga njani ungene kwi top 20 of which ke ila uzobe soqhudelana nakhona nabanye ke ozakweni ozobe ungene kanye nabo. That's a very interesting question, by the way. I think it's something I would like to ask you, Mr. South Africa. Ukuthi ngifisa ukuba ukuphila impilo whereby ngizo-inspire abantu abancane abangilandelayo. I've lived a life whereby ngikhulele emakhaya. So I grew up in the village whereby I had a lot of disadvantages. Nezinto eziningi kade zingangibambezela ukuthi ngingalitholi ikusasa lami yabo. But ngikhethile ekutheni bengikhula ukuthi nginganaki lezo zinto. Nginake izinto ezinjani ezipositive. So ngithe ukuhamba kwendlela ngabona ukuthi i-purpose yami la emhlabeni ukuthi ngiserve abanye abantu. And in me serving abanye abantu ukuthi ngi-inspirishe le youth ezayo because I feel ngazathi kuningi ebhekene nakho i-youth yethu and iyazama ukuthola indlela eyaphambili but ayikwazi ukuyithola. Like based on ama circumstances that they go through, the challenges that they go through. Bazibona sengazuthi babantu abayengeke basakwazi ukuthi babe njani babe nekusasa eliqhakazile. But ke mina into engenze ngangenela lo mncintiswano ukuthi ngizothola i-platform e-right ukuze ngikwazi ukuba motivate ngiphinde ngiba inspire futhi.
Okay, cool. Wait, perfect. Abantu abakhulu bakusupportayo bangenzani ukuba bakulandele bakuvotele?
Oh, abantu ke abangisupportayo zimbili indlela zokuvota. Number one, ungasebenzisa i-SMS, of which we are SMS-a uMr. SA 48240439. So i-handle yami leyo noma inamba yami yakwi-competition uMr. SA number 48. But ungakwazi futhi ukuthi usebenzise izepha. Izepha ke kune-link yakhona e-online, uyayithola ko-Facebook, uyayithola ko-Instagram, uyayithola ko-Twitter. So kuma-handle zami lawo ngizowashiya ungakwazi ukuthi uthole leyo link leyo yabo. So ke abantu bangasebenzisa lo link ukuthi bakwazi ukwenza njani ukuthi bavote ba SMS uMr. SA 48.
Okay. And then ku-social media abantu bangilandela njani? Three handles zakho.
Kwi-social media ke ku-Facebook uma ngingaqala ngo-Facebook ngisebenzisa igama elithi Gcina Nkomo. So abantu nje uma bengabuyisa ku-Facebook baseshe uGcina Nkomo bazobe sebeya ngibona khona. UGcina Nkomo ke okusipelwa ngokuthi GCINA and NKOMO.
Facebook, Twitter?
UTwitter khona ngisebenzisa ne-handle efanayo Gcina Nkomo of which is GCINANKOMO. UInstagram ngisebenzisa uNkomo Gcina. So ke uqala ngesibongo ebese uza ngegama NKOMO GCINA.
Enabo ukhona omunye umbuzo ongathanda uphendula nobuzana lo?
Hlase angingathi hlase impumbuzo but ngathi nje in addition kwalokho kade ngikusho ukuthi I have a goal besides ukuthi ngingenele le competition ngikwazi ukuthi mhlambe ngicrown njengo Mr. South Africa wa 2020. Kumina it's not more about ukuthi ngibe muhle ngalo lasuku or ngiwine ngalo lasuku, but I feel ngazathi I have a lot of goal or a lot of things to do behind Mr. South Africa. So ke ngiyakholelwa ukuthi bengiwina lo mncintiswano ngizobe sengithola ithuba eliright lokuthi ngikwazi ukuthi ngenze njani ngifezekise la magoli enginawo kanye nalama ambitions enginawo, especially when it's come to abantu abasha. Like uma ungabuka nje ema townships ngikhuleleke emakhaya ke mina njengoba ngisho ukuthi ngikhulele emakhaya whereby besinama disadvantages amaningi. Ngithe mase ngishintsha ngiyohlala emadolobheni noma kuma townships bekhona iclash enkulu kade ikhona whereby now sekumele ngiadapt empilweni yase township of which emakhaya izinto zenziwa differently yabo. Like uma ngingakwenzela nje example ukusebenzisa isilungu emakhaya akusinto evamisile. So uyathola ukuthi umuntu okhulele emakhaya usebenzisa ulimi lwasekhaya isikhathi esiningi yabo. So uma esefika emadolobheni kusetshenziswa isilungu kumele umuntu azi express ngesilungu yabo. And ngiyibona lento kuyinselelo especially kubantu abakhulele emakhaya nabantu abakhulela kuma townships whereby uma bephuma beya ngaphandle kumele bazi express ngesilungu. Uthothise kuyi-challenge umuntu akasakwazi ukwenza lokho. So ezinye zezinto lezi engifisa ukuthi ngizi-achieve ukuthi kuma townships kube khona izinto noma amathutha whereby abantu abasha noma abantu abasakhula bayathola ukuthi benze njani baqeqeshwe kahle ukuthi bakwazi ukuzi-express ngesilungu. Kanti ke futhi ke nokubaqeqesha ekuthini bakwazi ukushape kahle amagoli abo, bakwazi ukusebenzisa kahle namathalente abo. Ngoba ngiyakholelwa ukuthi each and every individual unethalente uNkulunkulu anjani amphathise lona, ukuthi udinga iplatform eright kanye nendlela ukuthi ashayipheke kahle ukuze akwazi ukulisebenzisa.
Ngiyathanda lo myalezo wokuthuthisayo ekutsheni. Bekumbuzo just omncinci, anoba umbuzo okanye into elokongeza kwento ethethayo. Abantu bakuthi abasithethi izinto bona and iba ngathi ngoku abazidli ngobubo ngobuntu babo.
Yeah.
Bengicela ukuthi uthethe ngaphezulu.
Ake ngithi mhlambe nami into engike ngayinothisa leyo ngaphambilini ukuthi abantu bakuthi laba abathole amathuba angcono empilweni bakwazi ukuthi baye ezikoleni lezi esizibiza ngama multiracial schools. So uma ke bona bebe nalo ma advantages empilweni uthola ukuthi abasafuni ukusebenzisa ulimi lwabo okanye babukele phansi laba bangakwazanga ukuthi benze njani bathola amathuba afanayo. Of which nakhona I don't think into eright ngenxa yokuthi noma ngabe kuthi utholile ithubo olitholile elihle yesu ukusebenzisa isilungu kuhle, but at the same time kumele sizigqaje ngala siphuma khona, kumele sizigqaje ngamasiko ethu, sizigqaje nangezilimi zethu. So kumina ngiyakholelwa ukuthi ukukhuluma ulimi lakini awusihliseli phansi, kanti futhi ukukhuluma isilungu akwenzi ube ngcono kunomunye umuntu ongakwazi ukukhuluma isilungu. Ake ngikwenzele nje isibonelo. Abantu abamhlophe esikhathi esiningi uzobabona ukuthi uma ekhuluma nomuntu wakuthi noma umuntu ofana nami embona ukuthi unenkinga kwesilungu akajahisi ngokumhleka, but uzama indlela ukuthi senze njani am-understand noma amsize ukuthi senze njani asho lento afuna ukuyisho. But ke uthola ukuthi thina ke abantu abamnyama sihleka nasisodo ngenxa yokuthi omunye ungcono noma omunye une-accent engcono kwesilungu. So kumina ngiyakholelwa ukuthi siyafanana sisonke, whether uyakwazi ukuzi-expressa ngesilungu or whether ukwazi ukuzi-expressa ngesilungu, at the end of the day akubalulekanga lokho. Okubalulekile yi-message ofuna ukuyidlulisa and kubaluleke wena as a whole ukuthi uyazazi uphumaphi uyaphi futhi, cause umuntu ongazazi la esuka khona kunzima ukuthi akwazi ukuthi enje njani afike la afisa ukunjani ukuya khona.
Ngifuna ukutsho amnandi amazwi nomyalezo oqhekisayo. Okokugqibela kwakhona bengicela ukukhumbuze abahlali ukuba ungubani and xa befuna ukuvota bangenza njani.
Okay, mina ke nguLindokuhle Nkomo. Uma kumuntu efisa ukungivotela ungasebenzisa i-SMS of which uthi Mr. SA 48 to 40439, okanye ungasebenzisa izepha uzoyithola uma ungifollowisha ku-Instagram, ku-Facebook or ku-Twitter. So ungakwazi ukuyithola ke i-link ongayisebenzisa for izepha ukuze ukwazi ukungivotela. Ngiyabonga bhuti. Sanibonani balalela emakhaya, igama lami ngingulindokuhle Nkomo, ngingenele umncintiswane ka Mr South Africa 2020. Kanti namhlanje ngila kwa Bush TV ukuzozazisa, ngiphinde futhi ngizimakethe ukuze ngithole amavoti enu balalela emakhaya. Namhlanje ngiyajabula kakhulu ke ngethuba engitholile lokwazi ukuthi ngibe la kwa Bush TV namhlanje. Engizocela kunini balalela emakhaya, ngicela ni like, ni subscribe amapage akwa Bush TV. Ningakwenza lokhu ukuthi nibalandele ku YouTube, niphinde futhi nibalandele ku Facebook. Ngiyabonga kakhulu.